akuri jewe rero sinshobora kuriha mu journaliste cyangwa kuriha umuntu ari we wese ngo angirire promotion ku ngufu oya hari abacuranzi bakoze bien ariko bakindege kubona batarose kijya kibanze hari ba WJ hari ba Kiriku hari ba Slayan hari ba banani ba Berry Music hari ba We Design ni benshi bari bakoze bien cyane mugabo twaratangaye kubona agashimwe kahawe na bahaye MASTERLAND
ya bakunzi ba Ndaha TV turabaramukije aho muherereye hose kuri micro muri kumwe na Adrenaline's promoter kuri kamera muri kumwe na Dossier sawa uyu munsi twatembereye twaje muri Simba Gang twaje kuraba umu legend mu muziki ndundi umwe mu baririmbyi no vuga ngo bakira abaririmbyi baba bavuye mu mahanga kubyo umuririmbyi wese avuye mu mahanga azabaza LOLILO uyu munsi rero twaje kumurondera kugira ngo tugende turamubaza utubazo tugiye dutandukanye ya Rizo Fresh
Nisawa nisawa murakomeye
Turashima Imana uyu munsi twagutembereye turabona tugusanze muri Sarodo Kwafir ya Simba Gang nyene ya ndabona ibintu bimeze neza so twagomba kwanza ubanze uramutse no vuga ngo abakunzi biwawe n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi n'abakunzi ba Ndaha TV
mwiriwe neza abantu bariko baradukurikirana abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba Simba Gang abakunzi ba Ndaha TV ndabaramukije ndababwira Joyeux Noël et Bonne Année.
Yeah, so Simba turaherutse kubona navuga ngo amikare ntuzeye Cooperative des Musiciens itegura navuga ngo ihiganwa ry'umuririmbyi w'umwaka kuba baragutoye nka wowe Simba nibihe bintu navuga ngo wabonye yuko bo baragushimiye kugira ngo bagutore mu baririmbyi benshi twa dufise ngaha mu muziki ndundi canke nutwe tunenge wo ba warabonye muri iryo higano.
Novuga ko iryo higanwa reka nshimire kwanza umukuru wa Cooperative des Musiciens Burundi hanyuma nkaba nshimiye n'ukuntu bantoye nk'umucuranzi yakoze neza muri 2020 narose certificat narose n'agashimwe novuga ko vyari bimeze bien vyari bimeze neza ivyo bakoze bakoze neza bafashije mu byinshi kandi novuga ko nivyo ako gashimwe ndagakwiriye kubera nakoze bien cyane muri 2021 naso indirimbo amahiti gusa kandi banyakiriye bien hanyuma nabandi ndazi ko ariyo nabandi batowe mugabo urazi ko ibintu bigowe byo mu Burundi yap
ya LOLILO novuga ngo rijya higanwa ni rihiganwa twoba twarabonye yuko feedback yava mu bantu cyane cyane abakunzi b'umuziki ndundi ntibigeze bavuga ngo LOLILO ntiyarakwiye aho gashimwe cyangwa bavuga amajambo menshi mbewe wibaza ko ari kubera iki kubona yuko n'uwarafise iryo jambo ryo kuvuga ati LOLILO naho yatowe ntiyarabikwiye akagigumiza amwe wibaza ko ari kubera iki
kubera akeza karigura nakoze neza cyane nakoze ama video meza nasohoye amahiti meza muri uyu mwaka nyine wa 2020 hanyuma ikindi kintu ibikorwa byanjye byari bimeze bien ingendo yanje nifashe bien pendant 2020 ukuntu ama interview menshi barambajije narahinduse n'undi muntu urumva vyose nakoze babishimye kubera babonye ko nako nari ndagakwiriye kugashimwe kandi babonye ko LOLILO n'umuntu nyene afise umutima n'umuntu akunda iterambere akunda igihugu ciwe vraiment LOLILO ntangwiriye kugashimwe
Ya LOLILO tutaraja kure umuririmbyi Arkiba kuva mu gihugu cha Tanzania yaraherutse kuza twarabonye yuko mu bantu bagiye kumwakira LOLILO Simba bari kumwe mbega nta projet mwe wamwaragiraniye na Arkiba y'indirimbo canke
novuga ko Arkiba kuza mu Burundi akakigana LOLILO ni ibintu bisanzwe cyane parce que LOLILO n'umuntu umutima n'umuntu akunda abantu n'umuntu akunda iterambere kandi agakunda n'abacuranzi bagenzi biwe numugenzi kuva kera ndamwakiriye kuri jewe mbona ko ni kintu cyiza ni ishusho giza gigihugu cyacu kubera dufise umutima mwiza barundi turakira abantu bien tukabakira n'umutima umwe tukabereka ko bari muhiri babo bisante bien kesha abantu bavuga ko mu Burundi ari ingwano ari biki mugabo ukuntu twerekana ukuntu twakira abantu bakaca basubira inyuma babona rya shusho bababwira itari ryo bagenda nabo bavuga ko ni ibintu byiza
Ya yeah, Rodiro twaherutse kubona navuga ngo indirimbo yawe shasha bita Morning Star ku bantu mutize hamwe nka twebwe Morning Star urashobora kugisigurira abakunzi b'umuziki ndundi carico
Morning Star ni nyenyeri yo mutwenzi hanyuma indirimbo yitwa Morning Star ni indirimbo nandise nari mfise kuva kera na shimye kwirekura kumwisho w'umwaka ngaga kado cyangwa akakemanyi ko kunezeretsa abafansi banje baryohegwe babone ko ngihari babone ko Lolilo aracyakora hanyuma mu Burundi turafise umutima turafise urukundo mugabo ariyo ama probleme agenda ahura n'aba journaliste cyangwa ama radio atandukanye izo bintu bakwiye kubihindura la fois passée batoye mucuraranzi w'umwaka muba upcoming bijya bagize vraiment je nabwo nanezerewe vraiment bijya bintu bakwiye kubihindura
ya nibaza ko ubu butumwa bwabashikiriye so turafise amakuru yuko muri Morning Star novuga ngo umu queen video warakoresheje yo bari umuntu wo muri famille hari ikintu bivuga
yes ni mukuzine wanje niwe queen video yinjiye muri iyo clipe turakorana parce que nabwo yinjira mu ma clipe nabonye aba queen video presque bose twamaze kubakoresha rero fo kuhindura ngarondera ikintu gishasha ego
ya nkuko igihe cyose umuntu yakoze ikintu habari habantu baza bagipinga n'abandi baza bakinezererwa Babantu barashobora kwibaza ati mbegaro rero kuba yakoranye n'umuntu wo muri famille suko yoba yari yabuze amafaranga yo kuri mu Queen video agahitamwo gufasha novuga ngo guhamagara umuntu wo muri famille kugira ngo bakorane.
Jero riro vraiment ndakunda ivyo bintu. Umuntu avuze ijambo afise uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka. None abivuze nivyo sivyo. Cange ahindura akantuka mbe indirimbo irasose. Nanumwe amaze kwandika umva ko byamufashe nabi cyangwa byamunaniye kuvuga cyangwa byamubabaje kubona nakoze kuryanye agende kuri YouTube yandike ajyanye kuri message bazomwishura parce que Lolilo akora ikintu yiyumviye akora ikintu kidasanzwe sishobora gusohora amahera yanje ngo ni mu Queen video amaze gukina mu video zishika zitandatu kandi shaka ikintu gishasha ndegeza kurondera umuntu mushasha cyangwa umuntu wo muri famille uziko umuntu wo muri famille niwe gusa ushobora gukinisha utamurisha amahera nawe ke ushobora kumuri amahera ça c'est sûr et certain nawe arakeneye voilà
ya majama makero ravuga ati jemba nkeneye creativity yiwanje apana ibindi bintu abandi bamaze gukora so Lolilo nibaza yuko tutihenze hariho indirimbo bigeze ko bavuga yuko hoba hariho collab ya Lolilo na Sadbi mbega iyo collab vyo bavyahereye he canke ntigeze ihaba
collab ni nyinshi cyane Lolilo afise turiko turavuga na afise indirimbo 25 indirimbo zoririmba gushika kuri 2025 zirahari kandi zose zamaze guhera mfise kolabo nyinshi si Satbi gusa mfise kolabo na Vishu Love mfise kolabo na Miserika mfise kolabo na Satbi nyene bose ndazifise mugabo imwe yose isoka ku mwanya wayo sishobora gusohora indirimbo no munsi nyene nkayishira ngaho oya mfise kolabo na Bface n'abantu benshi sino badondagura ngabahetsa nizo hanze ndazifise ni benshi urumva ni secret sishobora kuvuga abantu namaze gukora na makolabo ni indirimbo fise ndazireserva nkasohora indirimbo ku mwanya wayo
tukiraho nyene mbega Lolilo turamaze kumva novuga ngo abafana ba Lolilo n'abakunzi b'umuziki ndundi kenshi bakunda kwidoga Lolilo promotion yahora ronka ku maradio haba ku media kera si yakironka mbega niko ubu bibona canke ho bari akantu gatuma ivyo bintu biba
Lolilo icambere na mbere ndashima Imana kubona ndi Lolilo parce que Lolilo ndumuntu adafise inzigo umuntu adakurikirane akazi kuwundi ndaraba gwanje cyane cyane parce que ariyo abantu batavuze indirimbo zanje c'est vrai bara ushaka kuvuza aravuza udashaka nabarareka parce que sinogenda kumufosa ngirira promotion ngirira ku oya parce que Lolilo ndazi cyo ndikonda akora ndazi cyo shaka ndaza ona vuye na ushaka gushika rero kuri ico je ndakora akazi kanje ushaka kukumviriza arakumviriza udashaka kukumviriza naho arareka
Ya Lolilo turamaze kumva abaririmbyi benshi bamwe naho atari ngombwa yuko tubavuga amazina ngaha kuri TV bama bidogera aba journaliste bavuga ati uriya mu journaliste kugira ngo akuvugirize igikorwa ciwawe bisaba yuko ubanza gukora mu mufuko kamufumbatisha kantu mbega ivyo wonya vyo wabimaze kugushikira ku buryo ubona ati uyu muntu nimba ndamushiriye indirimbo sansa ari karavugamwo niyo kugira ngo ndamuhakantu kugira ngo azangirire promotion
akuri je rero rero sinshobora kuriha mu journaliste cange kuriha umuntu ari we wese ngo angirire promotion ku ngufu oya umuntu nawe uyavuga ngo mu journaliste ategezwa kumusaba amahera kumufatisha akantu kugira mugire promotion yamufashe ku ngufu yamwatsa amahera mu mfuko ku ngufu oya niwe yasohoye mu mfuko aramuha savidir arafisi cyo ariko ararondera kujya mu journaliste rero jewe umu journaliste arakora kazi kiwe niko kazi kiwe afise info agakoze c'est vrai numuntu nawe ushobora kumubwira bon merci wanguri akazi ke bien wangira kanu turabasuranye ifana ibyo nibisanzwe kuri jewe parce que umuntu wari we wese ki travaille à l'hôtel mange à l'hôtel
ya rero turagufata navuga ngo nti tugufata ahubwo tukuzi nko muri legend mu muziki ndo interview ariko aravuga ati je ubunyu mbwiye gukrasa abaririmbyi babarundi bari korakora neza nka batatu navuga ngo nzana imbere ni nakana naka mbega kuri rero nka wowe dushobora gufata ati rero numukocha w'umuziki ndundi nabahe baririmbyi bona ati i 2020 barakoze neza baretse kunshikira kuko ari je nagiye gutana ubushimwe bw'indirimbo bw'umuririmbyi w'umwaka ubundi bw'ubwo bari bakoze
Novuga ko aba je na confisi burenganzira bwo gukrasa naka ngo yakoze neza naka ni yakoze neza ubwo burenganzira na confisi novuga ko abacuranzi bo mu Burundi bose bakoze bya kandi barakora neza nashimye vraiment kandi nzo kwa mashima kubona mu Burundi turiko turakora bya abacuranzi turakorana kandi tukora n'umutima umwe turabikora byose tubishize mu nguvu lolilo numuntu ngunda cyane abantu iterambere ry'abantu vraiment novuga ko mu upcoming abacuranzi ba upcoming bakoze bien ushikaho numva vraiment ari abo batabaha ama promotion nguko wabivuze ni benshi nga slaya ni baramwima promotion kandi ari muri Simba Gang arazi kuririmba arafise talent ariho nabandi benshi babima ama promotion mugabo bafise talent barazi kuririmba cyo no babwira mubandanya bakora bashira umutima ahantu hamwe bakore gusumwa n'umwanya muziki n'umwanya umwanya wawe usoshika kandi bazoshikirwa kandi basotera imbere mugabo ivyo RFM yakoze kandi nababwiye kuva kera ibintu vyo gutora utora mu par hasard mu mutwe vraiment sivyiza ndabisubiye kubivuga sivyiza hari abacuranzi bakoze bien ariko babacindege kubona batarose kijya kibanza kandi twese twari twibaza ko abo bacuraranze ni benshi bari bahari hariho ba double j hariho bakiriku hariho ba slayan hariho ba banani ba berry music hariho ba we design ni benshi bari bakoze bien cyane mugabo twaratangaye kubona agashimwe kahawe na bahaye masterland ngo niwe umucuranzi w'umwaka mu ba upcoming mugabo kuri jewe se sinza bandi mugabo kuri jewe mbona ko ari abari bagakwiriye vraiment aho gashimwe
mbega tukiraho nyene kuri ico kibazo nk'uko wavuze abaririmbyi dufise baba upcoming ni benshi ba Slayan bariko barakora ariko urabona yuko atariko bararonka promotion uvuga ngo kuma media mbega ntibigaruka muri vya bindi twumva muri entertainment bavuga ngo naka ngo afise abajournaliste biwiwe ngo naka afise abajournaliste biwiwe bakareka kumuvuga kubera ko boba bibaza yuko hariho abajournaliste muba musanzwe mukorana
jewe novuga nanumwe ntinya vraiment kandi mvuga ikintu parce que umuziki ni ubuzima bwanje umuziki ni ubuzima bw'abandi ni ubuzima bw'abantu bose nama nivugira kuri jewe nyene na nico gituma nabwiye parce que RFM n'abagenzi bama badufasha mu byinshi cyane kandi bama bakora cyane mugabo ako kanenge karashika umuntu ugasanga wihenze parce que ou bien bafise impamvu bamwaye masterland tutazi mugabo bari kutuhamagara nk'aba bakuriye bakatubwira mubona gute muri uwo mwaka ninde vraiment mubona muri aba bana yarakwiriye kugashimwe twari gutanga ibyiyumviro byacu mugabo ntabwo baduhamagaye bakutse ibintu byabo par hasard ivyo bintu si vyiza vraiment undi mwaka bo ibintu birashika undi mwaka bagize vraiment baduhamagare parce que mubakoze umuziki wo mu Burundi ndaziro riro arimwo Farias arimwo ariyo na benshi ba Cedric Bangi bande urumva abonye vraiment ni muziki wo mu nuvuga ko ni monument vivant y'umuziki wo mu Burundi rero bakwiye kubarondera ivyo bintu bibaye bakababaza nabo envy yabo bakababaza icyo bo bushikiriza abantu
Yeah, uravuze ati barakwiye yuko baza barahamagara novuga ngo abantu bamaze kwandika izina mu muziki ndundi bakababaza ati mbega ibintu bimeze gute mbega nka Rolilo ku ruhande rw'iwawe barashobora kuguhamagara bakazana nabandi ariko sinibaza yuko byokorohera ingene uvuga ati uyu ndi yarakoze uzi yuko ufise Asrayan muri Simba Gang wavusanga watanze Asrayan hama Sad bagatanga Benturo hama Fiza gatanga kiriko cyane Double J umva byava biherera he
Ije mukuru avuga sivyo honye iyo si langage musicien ashobora kuvuga bon umuntu sincèrement umuziki avuga ukuri yari kubabwira bien cyane jewe agashimwe iyo nari kuba hajyanye agashimwe nari kukaha abantu babiri uwa mbere nari kumuha Berry Music yakoze bien cyane muri uwo mwaka kandi yakoze hit ama hit abiri ameze bien atari uganye nari kuguha we designer urya nawe yari yakoze bien yari yasohoye indirimbo nziza vraiment antuka jewe mu mutwe wanje nanazi murabo babiri hari umwe yari kuronga agashimwe atarabahonye ariyo kiriku numwana yari yakoze bien yari yitanze cyane muri uwo mwaka yari kuronga nawe ako gashimwe wa gatatu Double J nawe urumva murabo honye hari umwe murabo bani navutse Double J kiriku we design change Berry Music umwe yari gutwara ako gashimwe mugabo kubona bahaye wundi sava bo naho ni byiza mugabo ifoko babaza bagira ibintu parazari mu mutwe wabo gusa
So Rolilo twagomba kukubaza mbega nikihe kibazo kenshi wama wifuza yuko aba journaliste bakubaza ariko igihe cyose bakakubaza ibibazo byabo ico kibazo niba kikubaza
no vuga ikibazo cyo kubaza ni gari abarundi tuzokuguruka amaso tubone icyari cy'umuziki tubone ukuri kuri hehe umunsi tuzokuguruka barundi tukamenya umuziki tukamenya la verite y'umuziki cyarico umuziki tuzotera imbere mu Burundi kandi tuzushika kure cyane
ego nkuko no vuga ngo wibajije ico kibazo urashobora kuca utanga inyishu kugira ngo wa wundi ari karibaza ico kibazo kugira ngo akironkere inyishu hamaze gufata yanzira we wifuza yuko aza kubona kugira ngo umuziki wacu utere imbere
umuziki nakazi gahemba neza nakazi kinjiza amahera nakazi kofasha imiryango n'imiryango bakabaho neza mugabo hatarimwo realite no kuvuga iki no kuvuga ukuri buri munsi ukuri guca muziko ariko nigushe tutaravye ukuntu twovuga ukuri par exemple raba bafata competition jusqu'à standard buja fm igira competition y'umucuranzi w'umwaka rfm kagira umucuranzi w'umwaka nani amical de musique kagira umucuranzi w'umwaka cooperative kagira none tuzoshika he uko sukuri nububeshi bariko barakora harya bagenda bakabesha umwana we ni atari we uri umucuranzi wa mbere uramuruta na kidumu après ukasanga umwana nawe aravyimva umutwe angana ngutya yego cyane umustar atana kibo tararirimba no ngaho muri Congo mu buvira atararirimba no ngaho ubutare muri mu Rwanda none ugasanga umwana muto ariko arahangana n'umuntu yamaze kugira amatourne mu bihugu bishika 60 vy'iburayi amatourne mu ma continent atandukanye ma America ma Europe ma Asia ma Australia ugasanga umwana ari muhira azwi nakagwika hajya nyene muri quartier yiwe akahangana n'igihangange gimaze imyaka n'imyaka nana hamwe tuzoshika mu Burundi tukwiye kubwizana ukuri abana bacu dushaka ko batera imbere kubera nibwo Burundi bwejo dushaka ko basigara kuzijya place zacu tukwiye kubabwiza ukuri tukabaha indero tukababwira mukwiye guhinduka mukwiye kwifata gutya kugira mushike kure mukwiye kurespekta bakuru banyu nabo bakabakunda bakabarespekta ohe tu mukwiye gukora gutya hanye ugasanga umwana yasohoye indirimbo no munsi irahitinze atamajambo ifise umudundo guza du ukabesha umwana ngo umucuraranze atamajambo afise atana kimwe afise melody futi kubera gusa bayivuga ice ku radio akacha bu mustar ejo agasubira kandi agakora kujya nyene kwera ura wamaze kumuhenda acakora bijya nyene wamubwiye ko ari umustari ehe je wondo umustari nakoze kijya kintu bacha bambo nako ndo umustari kamandanye kujya nyene kijya kintu aragikoze ari kubise copy akubise squatter kandi ari gushika kuri akateri imbere akamucura ranzi watari kubera utamuhanuye hakirikade araheze gucyo nyene rero abacuranzi bi wacu no babwira ko akantu no babwira nbaterera vraiment mukwiye kurondera abakuru banyu mushatse gutera imbere mushike kure murondera abakuru banyu aba bakundira bababwire udusekre mushobora gukoresha parce que umuntu umwe nashobora gukira mu mugwi w'umupira wenyene ari umuntu umwe agatsinda nibibaho
ah so rero twagomba tubashimire tubasaba kubwira abakunzi b'umuziki bagire subscribe cyangwa abone kuri Ndaha TV wongere bahimiriza gukurikirana no vuga ngo Morning Star yiwawe kugira ngo umuziki ndundi ubandanye utera imbere
ndabashimiye cyane Ndaha TV hanyuma ndashimiye abacuranzi bo mu Burundi bose bakoze bien muri 2020 muri 2020 dubandanye dukorana tubandanye dukorera ku mugozi umwe parce que turi kintu kimwe twese turabacuranzi twese turi famille imwe hanyuma ikindi kintu no babwira no bwira ko abafanzi bacu turabakunda cyane aba journaliste nabo bakoze bien cyane babandanye bakora bien mu mukuduzi muziki wacu hejuru cyange wagutwagura imbibe imiziki wacu itera imbere hanyuma icanyuma novuga ko babandanye bagira masabone kuri Ndaha TV kuri Simba Ntare babandanye bakurikirana indirimbo zacu kuri YouTube ku bantu batandukanye hanyuma abantu babugurura amasheni y'ubujinga ngo sinzi naka wo muri Afrique du Sud sinzi ikizina igishene ciwe kuri Facebook atora indirimbo z'abarundi akazishyira kuri Facebook bakaziraba kwa gusa sinzi voilà abo bantu bakwiye guhanwa murakoze cyane
ya Lolilo mu gusezerana kugira ngo abakunzi b'umuziki tubasubize muri ya mudu nyene cyera kuduha ka kapera ka Morning Star agapande gatwe kugira ngo tubandanye tubasubiza muri mudu
okay shani like a morning star girl yeah you shani like a morning star girl yeah you shani like a star when I see your face in the morning You shining like a star when I see your smile in the morning. Kuguheba no kukwitesha ntibikunda. You shining like a star when I treat you bad in the morning. Bagasuku ni barambigwa no kuvuga kukura wagiciro ha
yeah turagushimiye kongera dushimira abakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona ntitwigera tubaveteza kama tubazanira ba bantu nyene babandi bariko barakora apana kujya kuzana ba bandi batabikuye nkuko rorira yaje kubivuga muri interview yo bandanya mugira subscribe cyangwa abone tubazanira abandi mu minsi iri imbere big up sana